Sukoyamba kumva nimukulankhula zimene ndikumva nikachingapa. Mukuti kwakwanji?
Choyambirira ndithokoze kwambiri mwayi umene mwatipasa inu a Rainbow kuti titambasule nkhani zimene ndili nazo komanso zimene ali nazo amalawi ena akufuna kwabwino kuti dziko lino linkerekerebe kukoma lisakomere banja limodzi lisakomere anthu awiri lisakomere anthu atatu koma likomere amalawi lifa chake mwina kumatchedwa maona kuti tikupita kukena kodi kena ni ujadu sakuthandauza kupita kukena akuthandauza kuti malawi azidya bwino Malawi azienda ba transport ya bwino, Malawi akhale ndi mazi ya bwino ochipa, Malawi akhale ndi magesi ochipa, Malawi alembedwe ntchito, Malawi apeze mwayi wa business. Ndi nkhani zimene mukuzimva kunjako. Mukamamva kuti mukamanena kuti ndi ndawanda, pena paliponse ndawanda. Palibe kuti mene ndawandira ya, koma kuti tikubweresa ma issues amene akuchita affect, amene akukhuza Malawi, moyo wawo wa siku ndi siku. Pa ground sipali bwino.
Now, nanena kuti sikoyamba kumva ndi mulankhula zimenezi, makhala mukulankhulapo. Ndiye ndakumvani, you have done some write up pa Facebook and you have confirmed with us kuti it's not a fake account, it's your own account. You are apologizing to Malawians kuti we took you as fools. Tidakulengana ngati kuti nathoduka mitu simuganiza. Why the apology?
Mene timapanga campaign tinali titaona titaonera maeso amene anzathu amalephera ndipo ife tinabweresa ma ideas ukuti Malawi akati votera ife kulowa mboma akamva kuzizira akaona mpweya wabwino akaona moyo wawo kuti ndi wabwino koma down line 1 year down the line tapanga nekuti papita 1 year 6 months tasala ndi mezi 4 kuti tikwanise 2 years palibe chimene chikuoneka pa ground kuti Malawi yapeza bwino Malawi yapita kukena sizikuoneka kuzafika siku lalero so pano ndikufuna ndikuuzeni izi komanso ndiuze mtundu wa Malawi kuna kuti ma politicians tili pa mitundu iwiri
ndaumbutsiswa Malawi ndiulankhula ndi munthu wandale
wandale ma politicians tili pa mitundu iwiri pali ma politicians ena opusa ndi pali ma politicians ena opepera pali ma politicians ena ombera manja ndi pali ma politicians ena amene ali principal ineo sine politician opepera ine sine politician oimba manja ine ndili ku DPP ndili MP ndili mboma ndinaambira zimenezi kumene I don't apologize to anyone ngati ndaona chinthu chikuti chinthu chichi chincholakwika ndi maima mpali ya menti ndili MP ndikuzuzula boma la Peter Mutharika ndili mboma momo sopano chisamakomere mbuzi kugunda galu koma galu akagunda mbuzi azene kuti afuna ije no nthawi imene ijayo tikati tikamanena ma evils a DPP anthu a MCP amaombera manja anthu a UTM amaombera manja anthu a zipani zili mu alliance amaombera manja kusonza kuti DPP yu auti malagwisa lero liso mene ineyo ndili mboma momo mene ndikuzuzula amalawi ena osaganiza bwino akuona ngati ne ndili frustrated ine sindili frustrated
you are not
no I am not zimene tikukamba zimalawi weni weni oganiza akuvomerezana nane kumene akuti mvera kunena kuti ndizoonadi malawi muno tidalonjezedwa 1 million jobs ziliko mpeza kuti 1 million jobs kulibe tidalonjezedwa mwayi wango ngole kuchokera ku Nevi inu mwatenga ngati inu ye wachinyamata fati ndi inu wachinyamata mungukula thupi munatenga ngongole mundu uza kuti simunatenga kodi inuyo munalonjezedwa kunena kuti muzakhala ndi free electricity connection ndi free water connection ziliko mpeza kuti kulibe chabwino zinthu zikukwera nkwekerabe siku ndi siku basic needs zimene those are necessities of life zimene zikumukhuza munthu moyo wake wa siku ndi siku top of soap mafuta opikira chakudya chikukera kerabe na chikwera mufuna mundiwuze kuti zimene zonse ine ndili frustrated target imene ayika pa chinge ayika yo mitengo yake yosiyana ndi maiku amene anayamba kale ngati ku Zambia target kuchoka kunoko kukafika kuchipata kukafika ku Zambia ndio chipa kwambiri Malawi kuenda mu times 3 times 2 zimene zenzo akanachita ndi development yabwino imene ikuineya kutukula dziko koma tikanapanga ine we kuti Malawi achichite oni chija slowly chinthu chija slowly kodi ngati yamba panopa ndi galimoto yaing'ono 2000 1.7 to 2000 Kodi akamasa chita implement kuti afuna azijikweza. Anthu azalipira ndarama zingati.
Koma simunave ma statements akuti mamina kulanga kulipa.
Akunena kuti chani?
Simunave?
Send nambe.
Akuti they did consultations.
Kwandani?
Kwa malawu kwa ma stakeholders. They talk to stakeholders.
Sababu ngati ini muri ngati zili zoona, kupeza sweni ni stakeholder. Anakujira ni consult. Sima dewe anakujira consult ma stakeholders. You are also a stakeholder. Anakujira ni consult. Because in the minimum matenga utenga u kuma upeleka kuntundua malayo kuzera kureni kwa television. Where you
I have heard you say kuti mututa kuti this government is not a listening government.
It's not a listening government, and we thought kuna kuti it is a listening government because that's what we were saying during our campaigns. Kuna kuti for tizakala serve and leadership government, tizakala listening government. Kumano this is not a listening government. And in the nene so pano kunena kuti nkhani zimene ndabweresa pano siza chipani cha UTM, siza chipani cha MCP, siza chipani za Tonse Alliance. Nkhani zimene ndabweresa pano ndiza Malawi. Ndipo mmene ndabwera pano sinabwere kuzamuchita baki jirima, sinabwere kuzamuchitira baki kamina kuzamuzuzula chakwera. No, koma tilekeze kuti nyumba inoyo malo anowa ndi Lenibo Television. Ndipo Lenibo Television ndi ni munyi wake pano papana tipapshe pa. Sipatuluka zina anu kuti nyumba anu ya pia. Kuma ini mungu fela mungu ngati antu kukira nchito kutiko. Ndiyeti kunena kuti boma lino wakulie ndesa ndi ole mekezeka hacha kwele. President, kumaso jirima alimutimo. Alimungu, sili kama mchule jirima. Kuma uendesa, si jirima ya. Uendesa ndi cha kwele. I mean, ali head of this country. You understand? Ngati jirima, alimungu kumaso kupanga zindizosa kabu. Ose waza pia alimosi. I am not here to back jirima. I am not backing jirima. And in fact, muntu amene akanayenera kutuluka ndikumauza Malawi kuti a Malawi zijatima kuuzana zijaziri apa anali chirima. And he must be careful because his watch is ticking down. A Malawi sasa mkulubiria kuti azatuluke 2023 24 kumakauza a Malawi kuti mavuto amene wa ine ndimaona nthawi a Malawi sasa
akuna kutima no.
Anenia kia ile sini kunena kuti ajili majoka
ya manena kuti akadzapo ka 2023 sadza kupirira
ehe chirima to has got brains bajato amanena kuti ndoganiza po ndeti kunena kuti ngati achirima zinthu zizili bwino abwere swasa auzi ya Malawi sina amaganiza po abwere asa auzi ya Malawi achinyamata kuti akuvutika ko ndipo ambiri swa kuvutika ndi a UTM achirima. You understand akuvutika kwambiri achinyamata muli mavuto kwambiri munomo Malawi. Ndiwo pusa ekayekayo wandale, ndiwo pusa ekayekayo wati nyamata, amina ngambe kumandi tukwana ine. Chifwa chetu ambiri tu aluwa, chifwa cha zimene zizi, kwa jidwa ma created maguru, opya, osapo daboni kalibe.
Apa WhatsApp?
Apa WhatsApp. Kuma nkati mwumalu wanchwena, amina angu beda kuzatu kwana, kuti tukwana ine.
Chifuwa?
Kipo nitokoze kwa mbini. Kuti ya Malawi ya lindu ufuru otu kwana, kundi nyoza ine, kumadziwa ni. Kuna kuti nkondwe mene tukumenya banu, tizaka olo kasija, kubindu la sili.
Ena kunina kuti, I'm glad you have started kumachula ma critics ena. Amina kunina kuti, Kalindo. He sounds frustrated personally. He expected personal benefits from the winning at once.
No. Not personal benefits. If I mean it, my bid of a campaign, my email is a master of ceremony.
MC, I mean,
MC. The most in the honorable Chimwendo band. I mean, he had a minister. Tinka Uzan, who desired to create 1 million jobs. First year. Tinka Uzan, who could never do Kangolo and Boma 2 weeks in Mamba Pangangongori. There I am frustrated. Tinka uza antu kunena kuti Muzaka ndi free water connection. Tinka uza antu kuti thumba la fertilizer zizali kula 5,000. Ndikusala sondi change. You understand? Yes, I am frustrated. Because zonse zimene tima uza antu. Sizina jitike.
Also, how you are frustrated with zonja vya ministerial position?
No. Kuti ndikachite benefit. No.
Kuti nakasi MC zanu panondinduna.
Kwa maso jimene muga ene kuzua ndichi. Inetu ndiri mboma. Ine sindiri mutosa la, ndiri mboma.
Ndulakula baba ni mfa kuboma.
Kuboma. Ndiye mboma amu, muliandare ena. I mean, for this is a political government. Yes, yana ndi maboma amina machitikila maiku anzatu. This is a political government. The policies are made at a party level and transferred to government. You understand? Ndiye ine ndiri mboma. Ambuye, ndipo futa kumalawi kuti muntu amene ali mboma akazuke aziri zizula boma. You understand? Ndipo ineyo, I am one of them. Ndi ma, ndi na namba zimezi. Ndili ku DPP.
Kwa nino ife, tika makala kuunja ku. Tika makala nani mkuendela gali moto, kaza UTM, maendela zija petu. Mwana, Awa wende tsanao ziwoli, awa ndesu waende ina kwenye akuja.
Iya, ndi u, o andale o pusa oka oka, amene aguona ngade ziko lino likuenda mwini. Ndipo wabu ilapano aza kuza nikuti, aza kupasani what we call cosmetic love, nikukuza nikuna kutu all oh, is rose. Kuma mbo mamu, nini kuna kapina muziku mu, muli umpawi wazao neni. China chiri chonse cha ima, no business, no nchito, zintu za kwera kwambiri, ndipo zimene tinka embekezera, ndifaji tukua pepesa Malawi. Kuti ya Malawi, amene mkute mvera pepani, zimene muka embekezera zita, sizi awa ni mazi ana ndoro, ali mpoto isina ndoro, ni mazi ya jana ndoro.
Mkumeo kukwafla wabi, no?
Nikulangu wabi, no? Inatundu kuhuze ni tu, sinima wapamu. That is the problem with me. I only stand for the truth. Ndipo, amene haku ndi tukwana ineo, kumani nyoza ineo, chifaja ama demonstrations yao. Ndikuchita kuwazo kuti akita kutumidwa, chifaja kuti akuziwa the reality on the ground. Kuti mmalai muna muli mafuto. Ndipo zikufunika kuti mafuto wakidu addressed. Ao kita address mafuto amenwa, ndi ya president, limosi ndi achirima. Ose ndi ayimosi. Akita address mafuto wa chifaja kuti mkwiri sana utu ndo siyana. Vice president mwini na kuli na wachirima ndi, ndi u president wacha kwenye ndo siyana. Utu si u vice president ojo kela mjipani chumwecho. Ndi u vice president ojo kela mjipani china. Ndipo antu ankai mbegezera kamena akuyembegeza kuti bwezi pano pa mmene amapangira ole megezeka achilema ama itana Malawi kuzera pa television pa wireless ndikumauza tikanena kuti chilema izi delegate tikutandauza kumbali ya udindo kunena kuti inu simungapite panopa ndikumaka jambula zinthu kunzuzu musana auze ya bwana anu koma bwana anu akuze nikuti inu yopita nikuti kunzuzu mukajambule program ndimene protocol imaendera ndete kani akuti chirimatu ndi delegated person sikuti tikunama ye komano zimene ziti zizachitike kutakwaleni po inuso mathera pati
my friend ndine kuti I love your statement
yes
andipenda akamakumvani amakumvani ngati kuti mufuna mutenge ngati kuti mwatenga ngati achirima kuti he's better off
iyai
kuti akulephera kuchita zinthu kufanya kuti device pamene the president said ndi ndathawi yourself
chirima is not better off Chirima is not better off. On sale, on somba ikawola imozi, zose zatani kote.
Kodina yaola?
Ya, nikungo
kote. Ombe na mandi.
Somba ikawola imozi, zose zatani kote.
Zaola.
Zaola. So it is up to achakwela ndia Chirima to make their house in order. Kuma nsizi nga cheke kunea kuti nyumba imozi mozi umwe. Ndia muzika mveka ana masane muawi. Yeah, ziko tutu ndia achakwela. Whether one likes it or not. Head of this country ndi chakwera is not Chirima. Mwenive se, kina jise kina di chijitika out there and wazana asa chita point, you know, finger ati chakwera. Not ati Chirima. You understand? Kume tukunena kuti, ntawi yo kuti achirima auzi ati nyamata au. Fache ziku ni mo, ndira ati nyamata la sasa ndira ati
nyamata. Yani yo, benisei kunena kuti akuti mura Malawi, anafu nina boma hili, chifuwa chashi.
Na si, wupuja ni generation ina hili wasima ziramulira yoka. Kuna kuli kose in the world. So this time around, wave imene inalipo iti. Imene imapanga ajina ntambu aja, ajina Michael Usi aja, ajina Ayamada, ajina HRDC, osi aja. Muka, muzaone kropu imapwede, anali aji nyamata. Amafuna change. And that was a revolution, imene sizawela songu no Malawi. Because that was the only time, imene aji nyamata anadruga kwambi. Now, antwada muona chiri maoja, nanzoto, oh! Kuli mfana nzatu, 13 Saturday. Nifaji anabwede in large numbers. But now, the watch is ticking down. He must come out of his cocoon and tell Malawians.
No, Rabbi, you know Rabbi Sara? Mwamane, he must come out, Rabbi Sara?
As far as Sato Gwambiri, the fan organizer is about to come out first.
Is it, you think he's still the way he used to be?
I don't know. Amani anga yanka ndiyo. Ife tekungu hawoza kuti, hawoza ya Malawi, apitilize zimine ama pangazita. Noti, mungira yankondo, kuma kujita update. Kutizi, papa, mboma mchikule perekandichi. Iye ya hizi kule pita kujita kriyeti nchito jifuwa chaisi. Fetereza uja wakwela kwambiri kufika 40,000 jifuwa chaisi. Nchito, ma business akukanika, zintu zikukwela, free water connection ija, ikufuta, ma passport ija, makuti makuti. Anenezo sezi. You understand? So antwena ake antuzu osaganiza mu akuona kuti ndabwera kuzachita benefit. Makuti ali Malawi muno siya ine.
Ife timachitika mwai pokhala mwina TV. Talankhulako pano ndakuboma ena. Tinankhulako pano ndi the government spokesperson agospel kazawo. Titafunsa tikauza kuti your government is being slow. Mene makhamu manenera iyi. Anakuza kuti Amene mukuona kuti tikuchedwa mwina magalasi mavala atintede. Simuona bwino. The pace at which this government ali ndi pace yawo. And simungatsingamanene pano kuti pomalalephera mene mufuna kupangira for trade. Kuti ayi analephera kubeka grade 1 million. How they have got a 5-year mandate? What you say?
Mamuziwa Bakiri Muluze.
The former president? Yes.
Mamuziwa. Mamuziwa Joyce Banda. Anaka hapo so president eh? Within a period of 100 days anajika deliver ne what about palipe jodi gidira chimwene boma linolo nyengo inoyo ndi ina si adzulo mene tikukhalira mai muno ndi mene timakhalira kale ndi zosiyana ndi period ina inoyo sizo digiria tikamudigiria ndani chabuno yo akudigiria saja saenda popeza kumaenda day ndezo sezo malizo zeza mina kwatenga kuti why can't he be an example to take all the resources. I mean, I could
let's move forward. Shifuwa chena chimene boma lakhala kupereka because ndikula mfano ndi mwana kuti ndinizika mukabaza boma.
Ndi boma.
Boma ili likunena kuti chida chimene chawachedwetsa ndi chimpirikiti pachuma chimene DPP inachita mmene amalo wa boma. In fact, they have told us kuti nakuti sana pese mukanthu mmene.
Ndi language ya ma politicians. Akana kaka kuti sana peze mukanthu ndikuti akanachita degree ya siku lomwe cha malowa mboma kuti no minister will be using a TX koma ama gwirisa chito ye ndikolola yakaba kugwirisa chito ye ma ministers akugwirisa chito makolola ma PS akugwirisa chito mauje ma vice akana kaka kuti sana peze mukanthu bweze bwana kugwirisa chito ma vice akana kaka kuti sana peze mukanthu sipo ndi mako akumaenda pa private jet kupita kunja akana kaka kuti sana peze mukanthu sipo ndi mako akumaenda denje. The immediate on the language, yeah, every politician. So, but now you your name is an inhabitant. Malawi, what you do, is a man fast. Is equal to the internet, you know. We are in a global village. What the drama sources may not end there. Zimeza Jirikata Pita Kunyaku, Jantua Maona. We are in a global village, mind you. So, tell you, Namiza Malawi inata. Komaso wa Malawi, Tisakule Ndiu Jitsiru. Wangoyamba manja zina zili zose muntu akubwera kukupangirani nkhondo ndiye mukuyamba kumatukwana anthu akunena zambiri mbiri so nyoza ine ndinene pano monena kuti ine sinema opa muntu ndipo iyo itafika polo nkhani yophana. I will be the first person to be killed. I want to repeat this.
No pano zimbazi kakuchi
iyo nanga si
amatura zopana
Amalawi ndo pepera
mfana mvena mizoni
Amalawi ndo pepera ndinene pano. Yes, Amalawi
Amalawi ena kana Amalawi
Amalawi ambiri ndo pepera amalekerera zinthu zopusa zikamachitika chimozi mozi munthu waima ndi nkazi chochi ndi nkazi ya wakukonda ndi gogoda mwana mukuti anene kuti asisi ine yomwe ndipona uma kuti
ndi Amalawi amene ho
mavuto akuwaona kuma kuti anene chilungamo amalephera then I am not one of them ine nimangonena chilungamo. A spade, I call it a spade, a spade. Chimene chibwere chon sini kudanda ulanacho, kuma inebola nene chirungamu. Ndufuna ndi asimi kizire, Amalawi amene akupereka support, ndi kutoko zeni kwambiri kunena kuti, ma demonstrations amene akubwera, zatuluke ni munyinji wanu, ndi kwenye sinza kukumudisa. Inu mkundizwa ine dine boni Kalindo. Ena kunyoza kundi ine wa drama, ni makondola kundi ine wa drama. Kuma mudrama momo, wami sawa, anaona nkondo, si nena yona nkondo ya marubini.
We'll get back to that.
Yes, now you want to deny.
So, but what's going on? Dr. Lazarus Chakwera, at a figure, we're talking about Nashibe, America now, and then Kenya, United Arab Emirates, Maso, and Africa, Pan of Scotland, at a better, and now another one. Debo, and our PM, ha, Amalawi. Kutima Vuvo, Muakambawa, and Munina. What you are, and I'm feeling even the pain. Chonde Amalawi. Recovery. Kuti tichire. Pane kanthawi papweteka chonde pirirani. I hope you heard him speak like that. Muratso kuti atidankhula akutidankhula mwamva chamwera akupempha akutipempha kuti nakuti it's going to be a slow process but tifikako tipirire muriba
ndefunso ndiona kuti iwo akudikirira iwo akupirira
achakwerawo
chipacha kanakhala kuti zimene zonso akufuna kuti ziyende ndi mmanyi bwezi pana kumaenda ndi Amalawi kubwera ulendo wakunja kukwera kukwera olobasi mene amapangira nthawi yakambiri chipacha amakwera zikukutu ndiyeso bwezi mulenge wakumakwera zida kubwera nkhani ya tologeti bwezi panaliso ndi Amalawi kuna kuti iye pamene mumphawi ulili muno mmalawi 10 tologeti tisiye pa 200 Ncholinga kuti tikamasintha zinthu zathu kutoloke ndijaso tiziyikweza pang'ono pang'ono izafika mina pa 500 koma aumwe wakunena akuzipanga soka amene blush akuzisusa soka chifatakana kaa kuti ali muziko limenelo wezi wantiri limozi ndiyeti kunena kuti
zona kaluti akira zinthu
zosiyana ambuye kunena zimezo kumuza kuti muntu ambuye ulowa nyumba ngati muno nyumba mwana ndiye inu muzija sima kuti nda Kalindo dikiri ya ntu inu muzibirira pe sima ndiyochepa koma inu mukuja bali nzeru pano bali pipo nzeru ndiye uwe spano wakumaza kuti nilerori sitija na oso saja koma nyumba muno sitija kapena ananga nyumba muno ufa wavuta ndiye sitija kwa wiki imozi koma wakona ama ya kuwa pikira mambo sima.
So that is not feeling the pain.
He is not feeling any pain. Asogolele amini wawo ndikuze ni ndamini hana kurubiriridwa kwa mbili muno malawi achirima ndi achakwera koma zimene zikuchitika akukhumudwisa anthu ambiri ndiye ati chifukwa chokuti ine ndili mboma bwanji ndikunena zimenezi ndi frustrated that's my tradition. I am just like this.
No, komaso, I don't wash. He has repeatedly asked Malawians to be self-reliant. Ati zidalira Malawi, sema udalira mpandale, komaso kuboma. Tumakanga kuti ndinchidwa udalira.
Ndiye mwachizo wachifaja. Mwachizo wachifaja ya Malawi akupempa akumatumizira ma messages, ma message 500. Sana chite create 101 million jobs. Sana chite create business opportunity. Chifuka akanakhala kuti iwo achita create 1 million jobs. Iyo na mukwira nchito na muna ndira ndrama zanu mungapita kwa president kukapempa olwali abambo wanu mungapita kwa pempa muli panchito ya bwino itimizi mwana yu mtu wako suye nda bwino inu mukupanga business mkupeza makobi yanu kwi inu mungapita kwa pempa so nukula mkula kumiku nukula kuika antudi ya kuhini ya kukapempa mwana aliyese wanzeru ama taka hini sindi kufuna kubama pita kwa abambo wati ndia abambo wati ndia amina jatu ndia ababa muli kondeti kule mbira ni mamesa jidi itu. Mwembekezere kuti ma message sama bwera no 500 asibwera no 2 million pasiku chifukwa chokuti mmalai muno anthu akuvutika zinthu zakwera nima imodzi nima kasopo kati kafika no 300 now ngati inu mukulephera kusambira sopo anthu a town kuli bwanji munthu wakumusa think of your people in your village osama mufuna kusangala santhu iya time is now for Malawi to change the way we think. Ndao yomu gwadila nsogolele, kumamu gwadila nsogolele, bwana, zimezo zinata, not me. So ineyo ni mangu ima pachurungamu. This is my country, and I have no other country apart from this one called Malawi.
Ndufu sanifuso hili, a very personal question. Ndizika yukutziwa. Muli kuboma?
Yes.
Muona kutitu kufuta kuboma kumchani?
Corruption ya chuga kwa mbili.
Boma
ya? Corruption kuboma la Tonse. Kulikuba nangasi anthu akhala kunja kwa kuombedwa zuwa kwa nthawi yaitali ndiye mmene alo wangu.
Hey, so you are not clearing the rabo mboma muli ndiyo sungakle the rabo
ndipo ambuye inuyo ni mundu tulankhani 1-0 kwambiri. We are not doing it chifukwa timu ina ili yose coach 1-0 akaona kuti timu yanga ikulephera amalowesa ma players anyone so leroli talowesa ma players anyone ndi akale wombo. We are not clearing the rabo ndezo sati ya zaki tango sinta usogole, but the system of governance is the same. Do you think there will be a meaningful change? Tango sinta president. And he waja kutuza endele kuna kana kandi and wow. Amina achoka nao, kumene ama choka na kuja. Ndukuluwa nao mumuja, nukumawa na kuta apapakuta, 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 apapakuta. Kuma taasi yabe, the system is the same. Taasi yabe system.
What about the system is the same? Let's say, ajawira. Ndunas Menasanka, the team is working with Alindia and Otsiao. Our Momani Audi Ao Muran House of the Jan.
Look at the system with the Sima Minister, system with the Capitol Hill. System with the Capitol Hill.
So we are not many
going in Amina Sariao.
American Savitsi,
what would you do about segregation?
Malawi
and I started entitled to go remedy the shit of Muzikulag. Kumapali and Ven, Amakalandi at the strings. Tulinga kuti amugwese munthu kumulemba munthu panopa wanchito wa panopa pa Rainbow Television koma kumapanga zinthu zedu panopa kupanga information yanu yokuti ndi a secret ya panopa muipeza next 2 minutes ili kunja kwa anthu akuzwa zimene mukambira muzi kuti pamalo panopa pavuta. So achakwera is a good man koma kana chida si change the system kuti kodi ziko ali yende sabanji munthu. You don't work with enemies no matter what kandi wopembera motaka. So you don't work with enemies. So akamane na kuti DPP inatenga mozosi ambe government is a system. In makani ma records, when you are to amang, amang. Kumaso akamene na kuti, makuti makuti, tufuna ti degree, degree jani. Boma tu si nyumba mamu. Boma ndi boma. Boma lindi abali America kuti kuni angamu kuzo katenga kondrama. Kumashifacha corruption, mabungu ngati IMF, World Bank, amba kukanu kana zondrama zao, kuti saka kufuna kukala part and parcel of this country. Kuti atukule zikuli, chifuwa cha issues of corruption. Inetaona ni ombudsman, Zulu ameni na kuti apereke report lofunikira kwambiri. Report lofunikira kwambiri la kumera. Kuma watu wakapereka injection. It shows you kuna kuti mukayangana, mukatenga tochi yanu ndukubuli la mabati la nyua ni ndukuyasa. Nukuhunika mpeza kuti kusokoloko palina aja ameni ya kuchinga chirungamu. Kani mene ijayo, amalawe aneni ya kuhizi kuma injection. Something is wrong somewhere.
Tipo mine kaya panguna Kalindo.
Ziko mwambi.
Tibereso. Kumbukira nukuti mwoni na program ya padiladera ya Face the Nation pakanema wa Rainbow. Dine Jona Pankuku. Program ya tralio. Tukucheza ndi Nziga Yokutiba. Yemweso ndi wangpulu maka maka National Director wa sinyamata nchipani chija cha UTM. Abon Kalindo. Ena nzisuzo ama adzuwa buino kuti awiniko. Kakani bomepo.
All businesses, organizations, and government ministries don't be left behind when Rainbow Television is given special offers this 2021 on all advertising services. Don't hold your phone for too long without calling us on the following numbers. While others are busy doing the rest, we do the best. Rainbow Television, the moment of truth has come.
Tikulandireni ngao la chiwiri komaso lomaliza la program yatu ya padera ya Face the Nation ndikucheza ndi Mr. Bon Kalindo. Nzika yokudzidwa komaso wankulu wa chinyamata kuchipani cha UTM. Tikulandireni ngao la lomaliza.
Ah ndatokoza kwambiri.
Ah Kalindo. Munachula nkhani ya chinyamata. Olo pano mitu kamba za masumpenya tukamba za Vision 2063. The president wa apata kwa mbili gauso wa chinyamata. Nichi chiteke. Chinyamata mwene na kuti mkale patogolo. Kani mene mwiona banji kumaso pajitike jane mene kuti masumpenya ameni wakwanitiri.
Masumpenya ameni alina wa president ni masumpenya abu ino kwa mbili. But akala meaningless. Ngati chinyamata o saatenga na ubali. Nikutanda wa zakudi jane. Ngati tukufuna kuti wachinyamata achite nawo contribute positively, the time is now kuti ngati ma leadership positions akwene atenge anyaka achinyamata chifache zimene zikukonzidwa zoti mukutete akutete ndi za achinyamata ziko likubwera la 2063
lizakhala kuti
takalamba. So we need to bring those young ideas into this project kuti zizachite benefit achinyamata. Chifuka, lero utu zimene tukuzona his face. Ana panga ndi achi nyamata angati amalemu aleke banda. Gula achina bakiri muruzi. Achina ntafu. Time ni wali ya nyamata. Achina tunduzi jusiza. Ali ya ana. You understand? Ndipa mene. Achina meke nte watikitiri hana te mahamba zimene. Achina chakufa jihana. Zimu hao use muntede. Ti mahamba zimene zozo. Achina kamuzu banda. Ali ya ana. Nifajiti kujere la lero utu. Kati kukuma ya nima futo. Kuma zimene ana jita planti. Iwo ndiziti. Ndizi. Now. Ngati titi titenge mitu ya akulu ndikuyika somene mu ndiye ndizachi nyamata ndiye titenge ma leadership positions and other key positions tiyapasa chinyamata because they will take their brains into the project ndiye kuti ukutikatulusa mafusi a 2063 nyumba imene inamanga bambo wanu si imene munga imange inuyo abambo wanu anamanga nyumba ya mauzu ya chipinda chimozi ana Tonse unaonse magona papa sitting room. Kwa hini muzama nyumba ya chipita chimozi, muzama angaya mauzu. So it means you are thinking, it's very different from your father. So acha kuwira ngati kufuna kuti this should be, you know, should benefit Malawi. ayambe kugwirisa chidwa anyagazi tuzvoja anyagazi ndo 2670 ndendino
kokore issue yazine matai I think tima ikamba almost every year ndawe ndinthawe in every new government pamavuta mpati kunena kuti we should practically empower the youth
greed ai akulu amene tiri nawo alibe nthawi aliyo kuchita exit per stage they want to continue I can tell you a very good example Antwena tukunena pano bomba linaika mandate ya pension kuti muntu wale saka kufika zaka 60 amene asazagwire sijani alandire pension azipita kutiko koma bomba likutenga anthu omwe aja okuti ndi okalamba ndikuabwezeresa sokuchito wati nyamata akagwira ntchito sokugwira ntchito so vuto la kuno ku Malawi ndi greed ndi kuba limene likupangisa kuti achi nyamata amene azikapita mu field imene isali yao that is why when you go to Tonse College kuli ma professionals osiyana-siyana akabwera kuno kuziko kuno they don't go and do what they learned ama kapanga chini chifocho kuti the opportunity that they thought would be there is no longer there
china boma ilitalwa kumene panali thumba la ngungule limene kwambiri atimati medef pano tili ndi nif kumene amai ndachi nyamata ndamena machulidapo kwambiri kumene your quick assessment on how we're managing the rebranded nif
ndi chinyenga pusi chimene chiyayo ndi chinyenga pusi one kuti dakalibe ndi mentality yomwe ijayonena kuti ochita benefit ichi ndi ainyake achipanicho region yao mukapanga kafukufukwa nopeza kuti amene achita benefit kwambiri ndi medefu kapena ndi nif ndi anthu achigawo chapakati
Ah, nifi.
Ndiye kumaso achipaniso. Mene mchamu kafufuza mpeza kuti mulibe mwa DPP, mulibe mwa UDF, UTM, ndiye mulibe. Angatari mwa nimo ojeba, kuma UTM mulibe. Akuchita benefit ndo kao kao. Ndiye azibari yao nso fukati.
Kuma mwado kuka mwana IMCP.
IMCP, ndiye azibari yao. Ma minister ndiye azibari yao. Nangapadiso zo opera aswa pa, itu ndi uje nitu.
Ya first generation.
Walibe chobi sila hiya hii. Uje nani ndi mavega batali anthu amaonera ambi akupichita benefit ni ma minister ndi azibali yao olo ku state house kujako kwazaza chonchi anthu pito ajibali nyumba imeja ni nyumba yotetezidwa kwambi nyumba yokuti izikhala yopatulidwa koma kwazaza chonchi olo onthu amene akugira ntchito kumene kujako si aziko lino iya munipesa
nolia
si aziko loseri no iya ndi a specific clan family Imene kugira.
You are alleging kunena kuti kuli nepotism kumeneko.
Kodi sungati ndikuchita allege. I'm telling you the fact kuti nepotism imene imadana ndi achakwera kuti ine
nthawi ya TPP.
Ndizakalowa mboma ndine mwana wanu. Muza ndimbira nthawi ina ili yose. Ine sindifuna kuzava kuchita zimene akupanga uzongokhala ku state house kuzikwangira muza ndiimbira anytime. Komaso nizale bachido mosaganizira anthu kumene akuchokera. Ndizimene akupanga zoti kubai kuzikoli. Kanyumba ija ine ndi ndi satanic eugenic syndrome ka
nyumba leti
ya chifumu mtu akapita kwa masinta kandi kina chilika ndi chani sitidzi ndi kandi chani sinizi wapi ine panoto koma ndi chimuntu uja ndi wabuno kwino ndito suja akapita kwa makaja uti ndi matemba pali kune apo koma ende muchi uja chinjinga chijaka lero sanga ende sanga ende mo lero ndeti kunena kuti izi sisi kupanga za ndale sisi kupanga za UTM Sidi kupanga za MCP, sidi kupanga za Tonse Alliance. Komaso tukwana, tukwana ni ndufulu wanu kwa mankani ndione na kutila Malawi ya kuvutika. Zindu, sizili bino Malawi munu.
Tidi kunif, mudanda ulapa kunina kuti ameni akugia, kamina kupindula kumene kundu umwe umweo. We have read in the newspapers, kuti akula akulu, akunif, the acting CEO kumene wa hafrezi njete, akunina kuti, A Malawi akupanga propose kuti iwale ngongole yokwana 9 billion kwanza. Writing off. They have written treasury. Kuti ndrama izi anthu adakongola mbuyo ife tikulephera kuzipanga trace kuti zili pati. So timwe iwala. Mwamva izo?
Akuchita propose si a Malawi. Akuchita propose ndi iwo. So we will take you back to the system. Nimakuuza nini? Kunena kuti tili ndi system imene si kukomera ulamuliro uwu. Chifukwa anthu sanga bwere kunifi kuja ndikumatenga ndiramu. Ndi akanena kuti we are failing to trust them. System yongongola ndiramu. Ndosatheka. Vuto limene ndilipo ndilonena kuti tikakhazikisa chinthu muno Malawi sichimakhala cha Malawi chimakhala cha certain individuals kutaka kundiye kuti ndrama zimene zizi zinatengedwa ulamuliro umene uja wa TPP uja you understand ndiye chifukwa kuna kuti musisi ndi mumo mudakalibe omwe aja aku ndi amene akuchita propose kuti ifetu izi sitiziona aku achitira baki anza
sa wapanga trace amada baka benefit
so na jese apupulumaso ajesedwa china jaji akanapita ku parliament kana kuti
ai ajesera ajesedwa
nanga sisi na wandu kumene akanapita ku parliament kana kuti ah ine ngati njese taona kuti izizi musati jese ife mwajese amene ana analimo mutithandize kuchita trace ziti izizi ndipo ngati khalidwe yathu lili limene lili kunena kuti tikapeza vuto ndeti zichita write off Malawi sadzatukuka ndrama zimene ziti ndi taxpayers money who told him to go and propose kunena kuti azichita write off no if anatenga ndrama yo ndi Kalindo ine ngati ndili mene momwani mange apita ka ndrande zipi
nkuba
indikuba kumene ko why writing off 19 billion
9 billion
that's a lot of money ine kunipasa 9 billion ndipenga
mbuto apeka
ndipa kuzizira tu ineyo mbalai muno mbuti zimuti ndikapita ba kumango kula zitu kumatai 9 billion is a lot of money so tiapempe anjesen kunena kuti iwo ngati wampulo
wa kuramba tu za writing off I think ndaibweretsa chifuene kuti tukuramba za achinyamata amene mukuti akungokhala so kuli ndalama zimene mwina tazipanga trace
9 billion yetu ikanakonza kuthandiza achinyamata ambiri mandipesa kodi tu tikanena kuti tu achinyamata ahambe kupanga ma business si wonse tu amene angapanga business you understand si wonse amene angapanga business ena akuyenera kuti akalowe ntchito zosiyanasiyana Ulo panopa tinati Malawi mulitu kwenda kutosa mete ndi segule ma television houses hata zione yanza jenda so ma business opportunities zali kwa mbili mbili komanso ntchito zili kwa mbili mbili
tenti pitilire kucheza watu muna iye amba ndi nakudulani nkhani yokhudzana ndi anzathu akhungu la Jalubina ndikumbukira mudawo pheza komanso mudapanga zimenezo mukati mwenda mbulanda mwenda kwa muswe ino kuti mwina kudali kukwiya ndi mmene zimakhalira zinthu mukamaona kupita kwa nthawi have we done enough to protect
we haven't done enough to protect an albino because this is a political issue
political
yes amene ama apa ma albino aja ndi andale ndipo chimene amaapera ine ndikuchidziwa
amapha anthu andale
ndi anthu andale chimene amaapera anthu aja ine ndikuchidziwa ma documents ndili nawo ena ndinakasiya ku polisi ena ndinakasiya ku HRDC ena ndinakasiya ku office ya president ndipo ndifuna ninene pano kunena kuti anthu amene ali ku maximum prison ya zomba akungovutika chabe anaphasiwo mafupa ama arubino kumene anapita ine ndikudziwako anaatenga ndikumudziwa ndipo ine ndinamangidwa ndinakondwera kuti ndikalowe mukoti ndikanene chilungamo koma apo pakana lerodo anangu ndimanga kamosi kundisiya usanditengera ku court this is very bad ina I'm supposed to appear before the court kundikanene
ine mu ma documents amene wa mudati ngo mudati mu ma documents munase ku police
yambo yandu ama manana kuja koma nkhani anthu ama pasana
so munena kuti amene amapha
ndiandale mapa maulubino ndinu andali mafuna muzi zimene mmapangira ndingodikira polisi animange akanimanga ndiye basi tidzapitize mulandu faje mulandu wanga tu uliko kale pine yo ino tu mulandu wanga tu wa maulubino nina mangiridwa tu uliko kale so le chimene musa kuntengera ndi chana muntenge neyo mukandisiye ku koti
mukapereka mboni
ndikaperekere mboni yo
muni maina
ambuye sitimanena zinthu za ku koti bakulu ndimangondisiya polisi abwera animange ndikuti a police mubwere munimange
ne osango pita bwanje kwadzipereka
ndi procedure ya police ngati ndikati yoji ndira kuzaini ndikufuna abwere aza nimange kenge animange ulo siku limene tikupanga matemoli angobwera aza nimange la matemoli akanimange ndi ndika ululani zose sapano mukunipe sa
zama rubino so
zama rubino ndika ulula zose ndika ulula anthu amene ali kundende aja ndosalakwa muziko lino mulibe mochirungamo muziko la pasiri chirungamo palibe si wonse amene ali kundende aja amene ali olakwa ena aja amangonamizirirwa anatenga mafupa ama arubino ine ndimamuziwa
kwa ndi mmodzi
ino
mamani wa muziwa muhamaza ndi mmodzi wa ndale
ni nkhani za kukoti asiye ni majaji azambe kukoma
mwina tipitilire imene titi mudauti tipempherera mangi ne
anthu apange organize mapemphero animange ineyo chiri chirungamo cha chanja maulubino chiziwike chifukwa ngati ine sanimanga ndekuti chirungamo cha maulubino sichidani sichiziwike komanso a president a vice president HRDC president wa chakwera ankalo njeza nthawi imene chayo ya campaign kuna kuti zakalo wa mboma tizaonesesa kuti nkhani ya maulubino tizathena nawo within what let it be, but the truth must prevail.
Wow, and that's what I'm
going to say. I'm going to drum. What do you know? The treasure, that's it. Was my two money. The Gumago, the Mango, the Mango, the Mango, the drama just upon zero. Do you know how far I went with my education? They don't know.
Can't even can't even be no way. The Funa so didn't go to get away. You're so passionate about this issue.
Yes, this money for the Fajama, I'm just a Rubino dear. I'm a man in Malawi. And it is an insight to call that person an Arubino. No. That's the image of God. Yes.
Kudajitika kafukufukumbuyo mulamuliro wa apita mtalika ndi DPP limene Rainbows told competently kuti report la zimene amuthalika komita dakhadzikitsa ija adapesa adapatsa achakwera mu December last year koma we are told again kunena kuti zotsalirazo will not be made public. Agulitsa ntchito njira zina some security agencies kuti apeze nkhani ifike kumapeto kwenikweni. What would be the right thing mkona wanu? Do we make the document public as others are suggesting kapena kuti we should start a fresher investigation?
Amene ananena kuti investigation tifuna tichite institute an investigation. Ananena ndi ndani number 1 ngati ananena ananenera kuti chifukwa ngati ana ali kwa amene ananena ananenera pa wireless that is public ndiye ngati chinthu icho chana chinenera pa public nderero kafukufukuja wachitika marizasi atuluka chimene akubisira osanena sopo osabwerera pa public popa ndi chani chifukwa kana khala ina akanango chipanga zinthu zomaki nzisi koma ngati ananena ku ntundu wa Malawi ananena sobwera ku ntundu wa Malawi kungoja kuzanena ndi chifukwa ye I am vindicated now. This is a political issue. It's a political issue. Okupa marubino ndi ndani kodi?
Munda mphandale.
Yes. So, Andale akuzua na ukaoka ama tetezana. Chilipo chimene akutetezana Andale. Ndiye mundale momo muliena ake amene so sitilo la kuti tizidi teteza momo. Sitilo la kuti samanene chirungamo. Chifukwa ngati kunena chirungamo kapena kunena maivos ma hardships amene a Malawi akunena akudusamo kuliko lako kafanyo ndi wandale ndiye kuti mwanangu ndicho sakuchibani chifukwa ine ndine munthu amene sinimatha kubisa
kodi mukamalankhula izizi zimene malankhula mapita apa mulankhula mapita apa mulankhula kuchibani foma ndiye kuti kale muti ya
yutina ngati ndacho sedwa ngati
kuchibani abati no ndani fwa ena abati mumona kodi osoresa
oh. So look at it, kunena chirungamo.
Kuli be protocol kuchipandiwe kuti muthoreka mavuto anu kumakweza kupita.
Ndikagenda kuuza kuti ine kuno sina bwere ngati wandale.
Kumabe it would be very difficult to draw a line.
Kumana ngati avala magaga wandale ngati. Sina vale tine magagata. Ndiye ngati kunena chirungamo ukakhala wandale kuli kuola kwika. Ina ndi chose chipani. Ndipo ndi ready. Ndipo so gala moto yawe ili panyeni uzo kaibweza olera pamba. Ata ndi chose. I don't mind. Ndiye ni amalawi tipunzire kunena chirungamo. Chifukwa chirungamo ndi chimene chingapangisa ziko lino kuyenda kwa. Ngati sitinena chirungamo, ziko lino sizatukuka olokuti abwera anthu otani. Ndiyeso kuti kunonso tu azungu angu bwera.
Azitani.
Azalamulira ziko lino. Fati azungu tu kama timvesa apetu kukoma. Kuli kuno tazi akali chite kolonize kawiri ziko lino. Because amalawi tokatoka tukubwete kana. Do you need that? That's nonsense. We don't need that. As a country, we cannot grow. We can't.
Ena, akuma kuvana mukula mukula jonge. Akuma, I know you're trying to run away from talking about political parties here. Kuma ena akuma una mukula mukula jamari kutose. Ndeo kutisipandi na inizija amba kumenya na kumenyeko. Saa kukiriza na. Nangada akaura kukiriza. Akula mkula akadindozo. Saa akazine na kwa tsogoleli yao. Ama kumana kuja kumangochi. Atakatu kabeleka fundo zimenezo. Mugiriza na ino.
Kumangochi muna amba mwanda muna kwenye.
Ya sokuliana na kabeleka kumenyeko. Masekretari jeno.
Masekretari jeno. Ndiye mwaita niyo mzafu. Sinangani ndiyanke fusula sekretari.
Inuru mwini ndi udindo kuyutemu.
Ndiye udindo. Kuma basimwa nina za sekretari jeni. Ndiye kulibunonga ni mufuna mzwe jirunga. Muka itani ya sekretari.
Inuyo. Inuyo nga nagari ndo. Do you, maishu za mene, mkute ayute maishu za mata kufutika. Bamene ajiri matukuli watu, naiswa naipa tukolo kumaru jesa malawizi. Maesako kama nda tukuli kuchimani.
Maishu wa wawasi ayute Maisha wa siya MCP, maisha wa siya Tonse Alliance, maisha wa siya Zipani Zina, TPP ndia zizao, maisha wa ndia malaya.
But eventually zipi tatukwa the government ya Tonse ya abaka
tesi. Anane na kuti, tizi siya nisa, pakati pa political party issues and the government issues. So the issue that is at hand now, ndia government. Inesina bwere panopanga ti, wa Japani. Ndabwela panopanga ti Malawi kukamba zimene anthu akukumana nazo.
Makamba kunena kuti mufuna kupita kumsewa. Mauza Malawi kuti tulukani.
Ndipo atu.
Ndifuna ndimve kuti ena kumuona kuti koma akalindowa sanakapanga exhaust ma consultations ndadi ndo kayatsa napita kumsewu. Machas demonstrating it's a right.
Demonstration is a right. It is also a choice. Ndenga ti ifeta sankhanjira yopita ku street anthu akwene ayiremekeze kwambiri achiremekeze chimenecho mandibvisa ni chimozimozi inuyo kunoko mutakhala kuti station yanu sikuyenda bwino nokhamene mungazi wetu. You don't need someone to come and tell you nchimozimozi so iwo kumene kwako kuboma akuwaonatu mavuto awa tumena kukumana nawo Malawi chabwino iwo sana nene za 1 million jobs. Sana nene za free connection, water, commerce, electricity. Sana nene za ma passport. Sana nene. Ndiye rero ziriko. Zindu sisi kukwela. Ndiye yo sazi wa. Ndiye do they need me kuti ndikane kuti hello eh ndabwera ndo kufuna ndikuchita ni concert. Oh ndiye chibona. Ndiye kupita mu street. Padaka le manopata konza kunena kuti pa 19 tikhati ku blank. Tizacho
19 November.
Like some Lugubera, La Wiki Ama. Tizajo Gapa Blanta Magistrate Court, Kukwera Ntunda of Victoria Avenue, Kutuluki Gapa Mount Soji, Nguenda straight mu highway, Urendo Pacific Center, Kujiji. Tizajo Gapomene, but 26 Tizakamus in Dawalido, Tizambida Ku Community, Kudusa Kunchesi, Central Hospital, Kubida City Center Pacific. But 3 December, Tizakatiri Kumzuz. Kujoka kukatoto grounds, kapena kubaro la ndege kuja, kuenda kumene kuja, kupita ku civic offices. Osa opa, osa banga manta, amene mkubwele razifukwa, chonde tukukuchitani uoni, mwasazafike kumaro kumene. Kumene amene mkuona kuti ziku lanu siri kuenda bwini, ndipo mkukuma na ndizi pinyo, ma business ya ima, anthu akungu mwali la, you know kuti infazi mezi kujiti gazozi mangiri ya zi.
Suicide cases.
It's a sign ya mavuto. Zi intu siziri guno muno Malawi. Tikunena niyo, gati niyo mwaja pobela guno uko, toko zane muno uko, kumaina muna jaza na sana. Mavuto.
Boma lalu ni maro njeza antukulazi jaka tatu. Boma lalu ni naro njeza kutina maro kumena Tonse. Tukamba tsogololo wala lifika. Ndo mwaya nutu.
Ndiye kena nutu. Kena ni amene ndo jadi ndikuja
kata. Kena
ni uja ndikuja kata. Kena ni tusukupika kubamba nako kuhiji kitu ja kumabida kujaya. Kuma nikuja kata tu, mazi ya bwino, free connection water and electricity ngongole zabwino osaka mtu kumpasa leroli kumpasa mtu kuti kaambe ni muje ni business ndi 200,000 yaja imutandiza ya 200,000 pesa ndi transport yosafika soko Tanzania yana sana koma kumpasa ndalama yabwino lero mukayangana misonko ilipo suppose ku bank akudula inokwasiya ndalama zawo akukudula ni songo ku bank itu koma goma liyanguti manjalende ndikumangolemba ma statement ayi ayitipa ngapo kanthu koma ndalama ziyazi kuchesudwa sizoona api zimene
ili manjalende
ili manjalende lakukhala nonuru kumbwambwana sizikuyendayo munipesa zinthu zikukwera mafuta opikira pakati panopa afika 19,000
ya kweradi
munipesa kuti munthu ndiwonene pabwanji unene pabwanji munthu uja bwanji munthu fertilizer 40,000 titokoze kuti zamveka kuti ati subsidy ndi subsidy munthu azigula thumba limozi 7.5 ndiye kuti matumba awiri ndi 15,000
tukambata za malawi amene mukauza za 4,495
ndi zimene tikunena zotwe kuti pamene papa record yatembenuka zinthu sizili bwino
ndi chimene chizafereza chitabwera ndino akuti
ndikamba
zokuti izi chitabwera ndino ndachilima
nkhani ya UTM sinkhani ya
the problem for muli kuboma the problem ndi boma la nuli Tonse mumanena kuti munapanga consolidate manifestos koma sidaone mpaka lapa even the document we don't have
chimene chidavuta kwambiri chimene ine ndikuchiona ngati boni kali ichonena kuti tidakhulupirira asogoleri athu ndikukapanga mgwirizano kwaokha ifo satan chifukwa ife zimene zili mugwirizano manifestos
ndizo simuziwa
sinemaziziwa ine sinikuziziwa you understand tidakhulupirira kwambiri
lero akungo you are trying to admit it was a mistake
that's why ndakita kupepesa kwa Malawi kuti ndidali nawo mbali yokuchitana promise kenani koma mukhuluke ya Malawi ten tituluke la chisanu likubwerani wiki ya mawa pa 26 kulilonge pa 3 December kumzuzu pa 19 ku Blanta.
I would want you to be very honest with me kamera yamuya amalawa akonera imene yoyo
yes
muri ku DPP in ndame mudali oyambirira ndikumbukira bwino kumakambaza mu DPP kuti mmene zinthu sizimayendera nthawi imene ija nkumapita going around kumanena kuti ya tufuna kusintha chonda achilima ife tufuna iyi mukumbukira
ndikukumbukira kwambiri
ndi alaso akumbukira bwino
ndikufanya ndikuyangana kamera sinikukuyangana nini
are you not trying to repeat zimene mudachita nthawi imene ija simufuna mutha iyo kutose bwino chifukwa mawa kamera iyi idzayirizaso
ndikufuna ndibwerezenso kunena kuti ineyo I don't worship leaders I stand for the truth no matter what whether I am in government or not but when I see something going on very not well I stand and speak when I have seen something wrong happening I stand and speak and I am just doing it now I am repeating what I have been doing. Zinthu sizikuyenda bwino. Ndiye sichifukwa chokuti ine ndili kuboma. Ndiye ndizilekerera zinthu.
Confess again, there is no Dr. Chilima behind you.
There is
what you are saying here.
Dr. Chilima is not behind me. Dr. Chilima did not send me. I am not using anybody's money. Chifukwa cha ena akosa kuona ngati ndatumidwa ndi opposition. Ine sinatumidwa ndi opposition.
Ndi DPP akutuma.
Akundigwirisa ntchito. Sindikugwirisidwa ntchito ndi munthu. Ndipo muli ndi ufulu kupita popeza pakale panapo kuli access to information mupite ku banki kwanga mukayang'ane ngati kwabwera ndalama za munthu ine sina ndere ndalama ya munthu ina alesa
ndiupatseni mpata mwina mphindi imodzi mawu anomaliza pamene mwayiyamba ntchito reform yamba ntchito imene anthu ataona kuti fatimana taona apitenadzo pati maono maliza ngotana
amalawi mundikhulupirire ine kwambiri sinza kukhumudisani ineyo ndikudziwa kuna kuti pali asogoleri ena oganiza mobwerera amene akugwirisani ntchito mbuyomu kukuitanani kuti mukapange ma demonstrations atasankhidwa udindo anasintha they are not speaking on your behalf ine ndine bon kalindo njeza village tiye mabuka mulanje box 114 mulanje sinza kukhumudisani mundikhulupirireni olo ndati ndasankhidwa kukhala ndi udindo wina uliwonse umenenso sindikuwufuna ndati ndasankhidwa ndizapitiriza kunena chilungamo kulakula nkulitani inu amalawi Chifuka ife andare, takutola ni kwa nthawi ya itali, tukukutenga ni nungati zidole, zinduzo seweresa. Nthawi inoyo, siyo sewera ni moyo wa muntu. Chifuka kunja kuni, sikuli kuni.
Malangkula nda Malawi,
I know kudasha kwenye nda chili manda Malawi, so kumanda lindu amini dawa saha. Zwa sema ulangkula hapa, kudimu onetete, zizu wenda bwino umachula nthawiri wa. What would be your message to them in seconds?
Ndukupempe ni ajirima, kumaswe ni wajagwela. Kunena kuti, muuze ntundu wa Malawi, ndi sikuli tremene mudi mwapase free connection ya mati, magesi. Kumaswe, ndi siku litimene mujita adresi nkhani za kukwera kwa zinthu. Ndi siku litimene muti musise ntengo wa toll gate. Chifukwa ngati zimene zisiziteka, Malawi tikupita pa street, ndipo we are not giving you chance. Chikhulupiriro chonse chimene tinakupasani chikuchoka. Ineyo ndili mboma limodzi ndi inuyo, koma musadzayembekezere siku limodzi. Ine ndikukuomberani mmanja, koma ndizakuomberani mmanja pa zokhazokhazo zimene mukuchita bwino. Koma ngati msimukuchita bwino, ine ndizabwera ndikuwamemeza Malawi kuti tikapange tikapite pa street tipange zionesere.
Olemekezeka upon Kalindo, ndikuthokozeni kuti titakuimbirani foni kuti mubwere mutilankhule pa zimene tinachiona pa Facebook. Mabwera matilankhule mabanga confirm with you.
Zikoma kwambiri.
Ambuya kudaliseni.
Inuswa kudaliseni.
Mene mwaso ndi mene tamalizira kucheza olemekezeka upon Kalindo. Nzika yokhudzidwa kumalaini. Komanso ndi wankulu wa chinyamata a chipani chija cha UTM kutilankhula mprogramu yathu ya padera-dera ya Face the Nation. Kuchokera kwa ine chona pankuku mwakumanose.